mama warariraye ivuka yanje mama waragishimiye waramoye mbanda ngonzo kumwimbi warangaburiye ndakura uransomesha
Libero.